One Vision GH, your best online news portal.
Ghana, this year, yes, man, say, Nadish, my ma. One Vision GH, you know, you're credit by a Sansua baby. Kasiebo musembo tu kasiebo IGP Captain Babankwe ni fa pampan ene ye dia tintim ye sasta bia bi ya ye baba kenka dia somo ewa frika se so wada ma wutie na washe amofo fronse tumi aka ne de dia boa no mprempra ye dia towa ye baba kenka ede ama wo no fo so fam ye na dia ye mbo bo so na ye mfa entrimu ne mfa ma ndisi ama no ku no nse o madu ajiri abato ampesua no so abato ekoba ye hunsunsanso no Omiana Mahamadu Mahumus, Omusumutra Severo. Na MPs no more preno, Omodia Bessis is Ebraha. A so Omutrisun Tuntu. Ama and this in a day. In Yanshin, Aqua Cotosunti, another preni netuatri. Na I for Babin so anna, yes, walk was ran as a ye empana. And send one in the Kruko a refiner day. Berman who said, a recordo. Tisabra make us say Berman. Wajia wabano waba. Na NPP eritani su whom seat no. So still MP NDC suwa mwampene umunyuntumu. Gumuwa obuwa senwa ya debatumu ni msi ya pedito sekrachi bia ya trinity ewa mpotemo ewa haya debra. Umami ya sila usu wa kufu. Umamfu wabini mwa mkua atake nono ababe tudra ese umu mudisa nyambra semno. Kano mdijane yena ya kwa akwa kuhunu. Abuzi yangwe ene ensema abiremu ya saso suwa ya yede esumuwa ewe fidikasi yesu wada ama utie na wa subscribe nwa share ama ufufu na nse tumia kanadie. Usumfu, disi poku kongonko. Unu championa na abuzi ya, nyantubwa sene nseni mwinche mwino ya mfa emawe. Ye free nseni mwinche mwase edi ya mau abu wa hudie etuetu ya mwanka sangasa. Na ya shasye ewo abato hunse nse musabri. Su humsi iti no, ena ababe todra se MPP ya manu kuno erite ni sasi iti. Ni pa, wamoko esu wamoko akwa kwa prena sabri. Sa abato wa kinkeni nina tasano police training school ho. Ena enkrain. Hoti tri huno mudini nina basanse. Ya mfangwa ya mfambrano. Ya mhuba bipote ya binya jidie ewo hono mnia timia. Nti posi fuwa kachi wade neche sa wade wama bohote nche mti. Wade umbe nye tidiye wa umumu nwoma timashe nwoma kain. Na upie mwe wa sasu umu wano mna. Wamu chimse 16,855 vote. Na yi enipa na sabri yi wate edrano sose woshe na ya sansu watu wama ni biye mna. Wentumia mwini ama sama wei ena diwanene preno. Ede ako akwako mwini. Nano? Ana uhwe nipa wo mudine musisi a wo mu priya NDC ni bako MPP ni bako ye declare MPP ni no as winner ewo abato ni enso so NDC fo no enso so de ababa tudwa se omo mpene ne mpene so kire san se omo hu ni se esisie abam deputy director of elections edema IT NDC amanuku no mu eye Urah Rashid Tanko wasi wedi ya omu jitumu nina jitumu china enye ye. Nti seni omu su omu mpene suono. Ombe shenu omu tuwa na mofufro edi afahu sense. Omu nipana omu dene kwa yene die. Omu hunde kura jenye. Se prensi kudwe wadu wewini. Nensusu ya kwa kwa fa ubi ese wanunya 16,000 na prensi nye 15,000. Kwenzi gubi ya dieso. Nti sa ya riemu edi ya mana. Na independent candidate nso kwedwe asante nso enna 14,000 ho na saa suhum die ya ayire tare ya ye declare nso still emuda so ye tare ano nam so e ma upie ma wonse o madwadiri nso a anodo mpre ye to ye twi na nani abre na ni afetire no ho na no akufu ado ese transition e tt team ye o mensha ase ma o madwai anodo mpre question se die be nti no tu sa na mo why the 2 month penny for Sasu and Pentam one year transition process near the other day? Once some papa ye and a press conference, and I look at the cutting, you declare no so a win, so you lose, so a dear bay. When the any man walk or can walk at the goom. na no na NDC ni a wonene kopreye e wo mpotem ho so se ono nso mpene ye fra no Philibert Amenope na anodo mpre no nso ejina mu bi MPP ti Philibert no nso jina ma NDC na Philibert yi ese tesa no police station ho no na ayi police training school ho a ye kan zuhum dia ye dikreye e ho a na ye de omo nso omo de na ba nenne esei etena frisi ye to ba wie etena na na awotwe sa parliamentary seat ya ma bobo so enku a ye timi dikre we na no mobi ante ne ho ase e wo ho mpp se mempene ndc se mempene twia na omo twu so ntontu obi a na de woka we se ne de na ye ebi wo ma pink sheet party mienu yi edo omo de ba etali ese etesa yisi nku akoyi ne de ba eyi na pascal figures no ye chinchinchinchin bi ewo so ene nyina hwehwe wo ma so na wo mnte niema so wo mo mo ntemu a enam so e ma ndc candidate no akwa kwasiki court nwanhwen e dia ba beto county o figures yo pen sheet yo wanyo o akwa kwajisa nwanhwen dia ba beto so kra ma onyaya nka aba no kra ya san so kra to no foforo ene nka ne die besiasi na asa na asa bise onu omu hu ni se yesisi wo mo na nkenkan na yesa kenkan no mfan firi ha mfan bra ni share credit se onse mfan ko yi profofro so enko kenkan ya na edi aba posifu akachi ha ene so so still na niema mu hyeda na ho so so ne de ontumi ntrasem emu ni nsem ontumi ntrasem edwantu ya baba ka kire ni se adewa ma obi ata nti sabra meka sei wakwa kwa siki nyanshi ama wamo chema yasi edunketi ya wamo adresi media nukura se ni padudua wamo wawo parliament no fiintumi nsisano batadie biwa honso na ya udi ya na wamfa na ujeja umumu ubisu kwa kufa na ikamia yeseti senia wasa akapuma na uwe mregulu nti wamo ushe die susu ade brode huna bitu ya kwa kugu na bibia ni na hwehwe wasoa emrano wo ho untimi nkwati mrano nkofatumi nsha wonsam enkoye dia wope ena mrano nsoa na wopre ho se obeba na obaba bua me ahyebie ntino untimi nkwati nkoye ade fufuro bia ntini abante ese court wa na bebua na wakwa kopɛ court nwanhwe ede ababa biam so se nebe ya saa wo yo wa ya mentime ho ase de ye kenkan ye fa han ne nyina na ne obi ehu ne smithers level se wo munya kra mpona ye ntono fufuro abujen kwa video bi akovala ejabuaje na sabre video no kropote de omukasa no yenhyeda ente papa yenhyeda se alata o se kenya o se hio na eruaba o so no fefefe bi naja onya obema nso fefefe akwa kotue ni tiradee yabodwadata adofo aba ba bejam na ye tutuye abua me anom adidi asa asre ehu ebibia tumi akoso afedi awuraba yi akwakwa danisu na wura ho na abai adan a it is alleged be manu kura de ose we nya alegebia waku na atenso ose wo ba no se ye mfa ne se enemi mini na wo mde aware de na be hye so a enura fi okoko hu ne mpana dada ne ex okoko shia no na wo mpana dada so de oye dada de dada ye dada wahu muna wahu obi anya de mra sani esi etriti nko na dada so de wa unim na to ne pehwe e ba ne sen chaka bay ne da so wonu mpana dada ne ntemu a wo kwa akwa ware ade e che pe mu ware akwa akwa hia wo mpana dada woni ne kwa ye de bay yemfa nko yemfa mranti ase anya aduma ama ameka sei be ma ne se sadie na abaya na ye ehwehwe na so wontumi nso ntena se emyemfa ne sekan enwa na nka awadie kwan wa ontumi ntisika nwa wo ne na tena nkwa ebetia egu ani odi ni tirade odi ni sika sisa niema kogu obenya ba fofura sande aba ba ye no hwade na aba ye siminti ni shio na ade wo shu 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 ni ayire no so 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 ni mu so makeup ibe hu na ni shio nyina ba pepa na eno so ti akwate ba ntie hu se hu nche da nyefa ibe hu nti abaya ni su ne na wura huo mu suban a woda na die ansa na ne wedding day edu so na akwa na fidi ayi no yanko hene ni mwe sene ura huwa mpa. Abusafoɔ yɛsɛ wotete aduambɔne ma yɛfunu di a ɔbɔ twene ma asa nti anamontuo bɔne a wɔtuiɛ no ɛho nsunsuansoɔ na aba sɛ ne wora ho sɛ wɔsu bramram so de akɔ ne mpena dadaa no hɔ sɛ deɛ ne wɔhwɛ na ne nsa aka wɔnu no ho yɛnti wo ho papa na maame ɛsoro wusu akufo n'ano yɛ a yɛto aba wieye yaa ne nanu ɛna ɛbɛtu odwa sɛ maame yɛataake ne ma ne fie yakɔ skata hɔ n'adwuma mu yakɔ skata hɔ ho video ne adeɛ yɛde brɛ wo ɛno na saa brɛ meka sɛ yi nisan pickup truck bi a yɛfa de kɔ mekyere nnipa bɔmfoɔ mu kɔ maame no hɔ kɔsɛe hɔ no wɔmfa kɔɔeɛ polisifoɔ aba de aba abɛto yɛnom sɛ wɔn nsa akaka no ACP Grace Ansan Akurufi Director of Public Affairs Ghana Police Service ɛna wɔkyerɛ mu sɛ saa magyewee no ɛnura ne ɛwɔ 109 ɛnɛ aba 123 suspects yɛ a wɔn atwe wɔn so far including 17 a wɔn atwe wɔn a in the past 24 hours abera post elections yi na sɛ nura 109 na yɛde brɛ mu no wɔn atwe bi aka ho anapa no mu no de ba wɔn atwe bi aka ho ɛna yɛ kakureti 24 hours bi nso a aba atwa mu nkyɛnye biara a wɔn asan so de 17 aba abɛka ho. Nti wo namba na aka akɔsoro na na kyerɛ sɛ deɛ de brɛ mu nwura no still na ɔmu gu so kyekyɛkyɛ nkurɔfoɔ ɛna ama afi Ghana aba abɛduru 123 polisifoɔ yi da so a ɛbɔ wɔ ne kɔkɔ sɛ wɔn a wɔyɛ saa no nyinaa na wɔntwe mu ho mfamfiri ho na mmara no sow mu a sɛnea de bi mu kɔɔ kɔɔto wɔ asantemaa mu a mmeranteɛ nketenkete tumi kɔkɔhye EC atenaeɛ. Wotumi kɔ sɛ panyin bi wɔ afisi wotumi kɔ sɛ panyin bi agyapadeɛ adan aba no sesa aba na sɛbisɛbisɛbi nyɛ kaa ne yɛnka mfie nwɔtwe nkyɛ no aba Ghana so mfie nwɔtwe biara sesa yɛ nsa mfie na mfie na ne na sesei yɛbaa bɛsua sɛnea ɛbɛyɛ a aban bi kɔ ne ɔkɔtena akyire ne ɔhwɛ deɛ ɔyɛeɛ a nkɔ yie ne ɔsan ba a ɔbɛsua nneɛma bebree ne ɔba nso so a ɔwɔ ɔba aba abɛgye ne din pa akɔ akɔtena ase. Mfie na mfie na no ne epe bi ɛde abɛbɛ ba saa na ayɛ futuo ɛde ama amanyɔfoɔ na nyɛ wɔn da amoro so sɛ o me deɛ meba mfie da mfie nwɔtwe Ghana deɛ mfie nwɔtwe daabi saa deɛ no yɛba abɛtwam nti sɛ yɛ w'adwene sɛ wokɔ akɔsɛe obi ruling party bi a ɔwɔ so a wadi ntwa okɔ opposition wokɔ akɔsɛe na amanfoɔ nneɛma a ka ɛhunu sɛ wo so ankyɛ wobɛtumi akɔ opposition ama ho akɔ akɔkyerɛ wo. Na yɛnkɔ gomua ɔboase nwura ne yɛde babɛto mu anim wɔ ɛsɛ abaamua bi mfinhyia aduonu baako Kwame Ofosu nipabɔmfoɔ bi akɔ akɔtwa ne ti na nhwehwɛmu ne ne nteɛ kyerɛ a mabu na wɔmpata mu po akɔ akɔsɛe apolisifoɔ cars na afei nso police station maame nana ɛyia yɛ a ayi apras kokotu ne ɛsɛ maame na police station ɔsi ma ɔmo na ɔbrɛ wɔn kaa baako n'ano yɛ nkyɛ yɛ kora kaa mono ɛna boys yi akɔ paapaa na akɔ sɛ police station hɔ adeɛ a ɛnam so ɔkɔbaa nyinaa ne sɛ boy no a yɛatwa ne ti no aberɛ a polisifoɔ teɛ no ɔmokɔ hɔ kuntunsini no deɛ ɔmokɔ fae ne ɛhwehwɛ a wɔnwura mu hɔ ne baabiaa ɔmotwa boy ne ti no ahu ɛhwehwɛ yɛa yɛahu ne ti no ɔyɛ moto rider na ɔkada ɔkada sɛne ɔmoyɛ ne yɛa obi bɛbɔɔ ne pa sɛ sɛdeɛ ɔmo han no no meserɛ w a fa me kɔsi yɛ adropen nti kuro bi a ɔde no ɛrekɔ soɔ no akwantimfi na ɔmo atake na ɔmotwa ne ti wɔ gomua we de ayi ayi Eja Francis Abuaje ona enura o ma me ayi ekurei din yo fi no ani e we so bra na babua me bra na babua me sense we so so omo ama me ayi infanti kuro fufuru bi infanti onu so me twa me onu so ayira omo so onu so ayira makwa ko hwe na ba no obodi ni ye di atreme na gomua obuase police station honum meka sei posi fo itu ho na mo ko hwehwe ya ni assembly member ni ade omo hu krachi ni tino eno na boy se ne se omo te ye se ye the suspect na omo ku boy no na aba police station ho na posi fo ni se da bi ye ni nyina na hwehwe suspect ya te omo nke beka o commander anu ensi na abototo ni wiya ni ade pa jo grain o ne ya ha se ye se se police station ho asese ho nyina ti ka na amase no de ehi na omo benya tu ɛde akwakwa hwɛ suspect na ɛde na baa bɛgyina mmara no monka hu sɛ posifoɔ ɛne firefoɔ ekure mu ɔmo ne abambɔfoɔ ɔmo ho kyere ɔmo paa wɔ akadeɛ ho ɛne akufoɔ adedeɛ koraa baa ɛwɔ takwadua na nimirika abambɔfoɔ ayi posifoɔ deɛ ɔkaase kakra po deɛ ɔmo anya bi ayi ayi ɔmo a ɔmo yi su 10 day na ɔmo de yɛayɛ something wɔ bere de hɔ nti mo asɛ no ei deɛ ɛhe na ɔmo de bɛtu anammɔn na ɔmo de akɔakɔpɛ mmoa ɛde abrɛ mu kuro no nti sabre ameka sei omanfo ebinum ede atuja wo mukire mu se enye boys ne bo apayo nanso so no omuka se ede na ede suspect abawa mu jina kwaku ni bi ana mu kwaku ene de bi nti boy ni ti no abusu abepem se se bra hai bepem se se bra hai posifo anwo no Ibrahim obe obe e ya assemblyman e wo obuase afranse ofo ofaso afranse ofaso electoral area ɛne ɔkyerɛ mu sɛ ɔmo a modi saa nsɛm ne no so posifoɔ anya obiaa amoa no nti boy no bɛpem sesɛɛ ne mu kasa ne ti no ayera kuntunsi ne deɛ posifoɔ akɔfa abusuade wobɛsia ne asan akɔkyerɛ akɔpɛ wofra brɛ wosomfo disi poku kɔnkɔnkɔ pono kyɛmpɛno no abusua ɛde wasi
One Vision GH, your best online news portal.